akwụnyela namba n'ọmaba eze ndị igbo ekpike weliha ekwumekwu nnagide eliju ahụ ọbụ ntụ. Mmiri mgbamụwa okwu ihe amaka ma o nọ na-enye ndụba aka o ji kwekwu ego ngwa na ọka ka ejalighe emeliro mara eliza ibe onye emenọ ya na-ederugo obodo mmiri mgbamụwa esi jebe ige mba n'ụlọ ọbụ mmanya ka na-ama mmadụ n'igbo mana ka ngwa gị owu ịmalụ mmadụ malụ onyụ n'ọkọ balị gị n'ihe maga na-eti eto ka aga esi tibi ga-emeke m mma n'ime potnov ebe m bịala ka ntị egwu ọbụliwe agụ ndị ti malụze ka nje jiri igbo karịa. Mmiri mgbamma na-ebe ọrịa udo mfe si bi ga-ewe mgbaga gbanya ka m na-akpọ gị dada nke ndeli mebi gị nwogolo dị ka ekweliwe anabịa na nnakọ na ọkpata ego igwe natawa dị ka ekweliwe ọkọlọbịa bịahụ igetu nwogolo udo igetu nwogolo ụmụgọ n'ụkọ ga-eme ka mma oke ka nwoke eli ga-adị anya nnataba mmadụ ewoliwo edike nwere ọbụ ka jụọ gị ajụjụ ewoliwo eri aji bịa ije nwa na bụrụ m ọnụ okwu gị nye ge nne gị gaghị mbọ na mmiri mgba ge nne gị ga ka njụ eze ịwụ uwe n'iwo ọgwụ ego nya ka iji gbagoo tebụl mana ka njụọ gị ajụjụ alụsị ihu nne gị mgbapụta azụ ọ dị mma onye aka na-ajụ gị n'iru ka njụọ inwe uwe n'iwo mgbapụta azụ ọjọọ ka njọ ọjọọ ka njọ iru nye aka na-ebu alụ nsọ ibu alụzi iru alụzi na oyi bụ uwe n'ịga iru inwe uwe n'iwo akwụ na-ewu ogwe nwa n'oyi elu gị aga mana onye bụ akwa ekwe n'elu anụ na-eme iru elu lie onye gbalị mgbe ewe onye tala ya na-atakwụta mkpụ ụmụba mmanwụ na-ebe ọya dịsie ịga ọbagolu oge n'ụzọ emeji ka ngwa gị owu ndeli nwoke bụ ka tapụ akpa ka nna ebewo mana ndị ti malaze egbe ọkwava ka a ga-eje rugo obodo na nnọsọ nwachuma eze alụ nzọ nwati malaze chukwu gọzilie ode n'igba na mụ neti mgbe ebe mmanwụna-ebe ya mmiri mba nke ga-elebi gị dịka ịkpaziri gị anụ nwere ọgwụ n'ime ebe mmiri mmanwụnwa okeke ebi gị okeke eze ọbarọta ma na ndị mmeata na mụ n'ime ebe nka ndụba ajụjụ ebe anụ nwere ọgba na ma ọzọ ata ata ga-ebiwe bụ ntelie oke ga nwoke ma jụọ gọba agbaghị ọzọ mmanwụ na-akpali ije ọzọ ebe oke ga nwoke ma jụọ gọba Ndị ama ibe ejide mụ n'eze kedu ihe ọmụtali a ama ndị mbata ọgụ mụ ebe nsị ka nyụọ nwamele nwamele nna ka nsị ka nyụọ ejide mụ aka m ejide mụ
n'ugbere
n'eluzi anọbụgụ ndị ama mmadụ eji na-egbu ibe ọ na-ajụ mụ n'ajụjụ ebe nna gị na-eze ọhịa udo.
Vienisi
promise. Okay, can walk up, okay, do manu. And then you take him up and then you take him up. Then you come back on the moon. Ubo come up, I go down. Amaromo Nandia, and on his other over there. No, Luzia. Okay, come on, Rambo. Nothing, brother. Get no better, brother. Nothing, brother.
Ụdọ nwa nwanne m nwa, ime n'ihe ọ dị lọrọ dụ n'ogbo. I'm not Oh, God, Someone there, you could go, you could, someone there, if you could do it.